Molweni. Igama lam nguSive. Namhlanje kuzofuneka sibhale i-degrees Celsius eziyi-25 njenge-degrees Fahrenheit. Thina apha eMzantsi Afrika sisebenzisa i-degrees Celsius xa sithetha ngezobuqondo bobushushu. Ngaphesheya bona basebenzisa i-degrees Fahrenheit xa bethetha ngezobuqondo bobushushu. Kufuneka ke ngoku sisebenzise le formula basinike yona. Le formula basinike yona ithi uF ulingana no-9 umqhekeze ka-5 eze uphinda-phinde lo mpendulo ngo-degrees Celsius udibanise kuleyo impendulo u-32. Ngoku thina into ezofuneka siyenzile kuzofuneka sifake u-25 wethu ngoba sesinikiwe i-degrees Celsius. Sayazi ba u-C umele i-degrees Celsius, loo nto ithetha uba u-25 sizamfaka qho xa sibona u-C. Sizokwazi ukuphinda-phinda eli qhezu, kuzofuneka senze u-25 iqhezu nali. Loo nto ithetha uba sizothi u-9 umqhakeze kayi-5 ezophinda-phinde loo nto ngo-25 umqhakeze kanye. Kuloo nto xa sesigqibile sizawudibanisa u-32. U-9 umqhakeze ngo-5, umphindaphinde ngo-25, ukunika impendulo ka-45. Sidibanisa kuloo 45 u-32 siphela sishiyeka ne-degrees Fahrenheit eziyi-77. Hayi ke sikhawuleze safika kwimpendulo yethu. Enkosini.